sanga kwa basebenga pagati. Ufuna babanga panche. Ukuze bahlanguleke. Kodwa uThixo phamba ahlangula abanga panche. Abanga siswanga. Maqale ngalukala. Ahlawule thina ukuze siphathe iBhayibhile. Singena singoyi. Ningayiphathi nje iBhayibhile. Ingoba ningamagwala ngoThixo. Ufuna abantu abazo bazingkhunqela nje. Abantu abazo hliwa ngoThixo. That's why the little Natal stout and the tally teacher and the phone and the teacher on the 7 days and the tip of unit on ham get us that I'm coming to 7 days. Doesn't just be me, did Lord please make me learn the teacher? They can't learn the because the cost I get up on the pagati, column seed, column mona, impigano, okay, so, Ramesh or Lemond. Kalunde before uyo ndisebenzisa masingangxami ukuthi bawusisebenzise because sisafuna ukusetshenzwa ukuze ubaba lo lukaThixo lugcwale kweli lizwe eliphethwe ngu-Antichrist elizwe lonke lase-South Africa liphethwe ngu-Antichrist kodwa umoya ingcwele ukhona ubeli lizwe angahlangula walihlawula njani abantu bengazi aveli bethi moyingcwele ndinguyelo hlawula ilizwe hlawula ibandla hlawula icawe hlawula abantu ngeke ukwazi ukuhlawula abantu ungahlawulekanga buyelani endaweni zokuma boomama bam bootata boobhuti bam wonke umntu lapha buyelani kwiposi ukuze usathane ibandla alidedele asibiza umlilo asitshisa imathimoni sitshisa usathana imimoya yobumnyama amagunya asemkhathini lokuhlobo lwamagunya olulawula imithandazo yethu into yokuphuma kuthi mayiphume imbumbulu umoya engcwele asenzise inyama lesiyondlayo ifuna singathandazi ifuna singathandani ifuna singevani ifuna singathethisani ayinandawo kumoyo hlisa ubomi inyama incedinto ningevani nje inyama xa nisenyameni ndinoyikani Lenora is not about inyam. Uba unantoni, awunantoni. Ifuna wena. Udithixo. Uba balo lwakho ngexesha siyalidinga. Abantwana bethu baphela odadewethu phandle. Badinga ubabalo. Wonke amadoda igospel aye ayijikela. Masingawathuki. Ndiyamemezela kumhlaba wasentsimbini. Uba masimemezele ivangeli yenguquko. Ivangeli enyulu, ivangeli yomanyano, ivangeli yoxolelana, ivangeli yothandana, kwizinto zonke, simoya mnye, sintliziyonye, abantu bam singamjika lo rhulumente okhokelwa nguSatan. Mandiphinde okokugqibela, lo rhulumente dala okhokelwa nguSatan, senjini, singamjika. Kona ngeke sisimjike sisenje. Ngoku sadilisana namadimoni. Funa sikole ngqo ku-Antichrist. Sithi singaba because heyo heyo gqibela. Iyazi uba kwenzeka ntoni kwela kwamoya. Ingxaki amaKristu awatyhilekelwanga. Ndizothi kuni nonke. Ubabalo lukaThixo. Uhlale nani. Uthangathiko wena uthe wasindiswa wamkela uYesu apha ungadlali into ozokwenza uba ungadlali uThixo makehlise ubaba lo lwakhe ehlise nenceba yakhe ehlise nothando lwakhe nakweyiphimeko nakulaa mzokugqibela mthatha ubana bendithetha ngawo uba ubaba lo lukhona alukudideli luyakubamba nangomzokugqibela lukhonxe lukwembathise ngoba uThixo ufuna kuhlawuleke abantu abaninzi ngawe kodwa into esiyidinga kakhulu abantu bokuthandaza bomabam into eyonginceda ubaba lukaThixo maluhlale na ngoba zintshoni ezeza nenhlitha ebudeni bonyaka nabetheka kodwa ndizothi namhlanje ubaba lokaThixo uthando lwakhe lwakhe maluhlale nani ngoba zintshoni nidlule kuzo ngenxa yevangeli nyamezelani ke ngoko nide namkele eyaphambili noma imekwa ithini ningayilibali incwadi yebhayibheli incwadi yakho chapter 5 verse 7 nyamezelani ke ngoko nide namkele eyaphambili ndiyazi bakubi emakhaya izinto zimbi ndidibana nomnye umama apha engqaleni xa ndijika elagobo kukho elagophe xa uphuma ngasepreshini wehle ungatiywa ngasebhantini xa ujika umzo lapha obolekisa ngemali ulapha nje lo mzi xa ndidlula ndimise thoba ifestini ndithi molweni mama atatakhe mama hayi tarhade iingxaki ziyashiyana njengmashoda emama ndimna ndibuze nje impilo hayi tarhade iingxaki ezingxaki ziyashiyashiyana ndike ndathini uyazazi uba obe uthini sinqanda oko uba amakristu mawadede malini ezalisayo ndishumale into enye ebandleni ndizothi andinalapha kuni sanubolekani imali because nizoxabana mandiphinde oko esibini sanubolekani imali because nizoxabana imali iyaxabanisa ndima sumboleka umntu imali ongeke umphe ibandla litense because abazali babolekana imali kayiqale ngena kumoya lungekho kumoya usenyameni naye uthi ekhoba kangaka nje thanazi imali yam le undinika nini uyazi inkonzo uyenza tense yisenengabolekani kuba ukhusela ibandla ndithe ndiyayivala because yenza ibandla libe tense ndibasorilisa intliziyo kathixo bajongane ngemehlo lenyama because babolekene imali andazi nto ndandiyisane ningabolekani ngoba anizunikana nivule ningathelisana ashumayele umshumayele ibandla alindawo alinowe alikwa ndawo ingxaki nansi into ngaphakathi umane kuthiwa iyohluzwa phambili hayi bazabamaliki ixesha lokuhluza phambi othixo masihluze ngoku zonke izinto onazo ngoku uthixo makehlise inceba yakhe ayehlise phezu kwenu ninanithe namamkela uYesu uThixo makanomeleze uThixo makaniphamala senizothukwa nithukwa ngenxa yevangeli niyimele ivali ifuna umntu ozayimela ivali ifuna umntu ongalogwala ifuna umntu ongoyikiyo ohloniphayo othobelayo othobekileyo uThixo uzokunceda akwazi ukuhlawula abantu abaninzi sufuna ukwaziwa uKristu angaziwa makwaziwe uKristu ngaphezu kwakho nakweyiphi into enizawuyenza niyenzela uzuko lukaThixo ndizothi namhlanje ubaba lolwakhe mahlale nani ndithe uthixo lonke ibandla lidinga ubaba lolwakhe luhlale phezu kwebandla ukuze ibandla libe necharacter because ibandla linecharacter yelizwe alinayo icharacter kaKristu simele ngenyawo zethu cela nizamle nisima ngenyawo bethu zamlani kodwa nima nizamla nima ngenyawo zolinda nibophe isikhethi nigqibe bethu nawo andingxamanga Bopani na iyi